Ruka Cheki manino Are Ruka disaini kama iyo
Hatitishi ruhusa kukuza Tunaishi nchi raisu tundura Na ukisli juu ya click unasundua Shop delete unakaa kuchunguza